jingle, jingle, jingle,
jingle, jangle,
as I go riding merrily along.
Jingle, jangle,
and they sing, oh, ain't you glad you're single?
Jingle, jangle,
and that song ain't so very far from wrong.
Right now, damn, who need any of your fucking, man, you won't say jingle, jangle, jingle, good, out of robot two, jingle, jangle, good, and now, and, what the, wait, whoa, 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 who